Kākou e ia wau o Kaleialoha Kaniaupio-Crozier. E heluhelu ana au I kēia puke, kēia moʻolelo nei o ʻAʻohe Uʻi Hele Wale o Kohala. Haʻi moʻolelo ia nā Mrs. Kakaʻe Kaleiheana, ʻohi ia nā Larry Kimura. He keiki o kainoa e noho ana me kona tūtū ma ke ano he hanai nāna. Hoʻokahi lā ua kono ia o kainoa e hele I ka hale o kona hoa aloha e hoʻau moe. Hele a kula o kainoa e honi aloha I kona kahu hānei. Iāi ana e honi ana, ua ʻōlelo a kula ʻoia, e iau ke hele nei e māmā. Pane maila kona kahu hānei me kēia. Ālia ʻo e wikiwiki aku e kuʻuahi lei, ʻAʻohe Uʻi Hele Wale o Kohala. ʻAʻole I maopopo iā kainoa ka manaʻo ka ʻōlelo a kona kahu hānei. ʻAʻole ʻoia I lohe mua I kēlā ʻōlelo. ʻAʻohe Uʻi Hele Wale o Kohala. Ninau a kula o kainoa. He aha ka manaʻo kēnā ʻōlelo e māmā. Hoʻomaka maila kona kahu hānei e wehewehe. Ke hele aku ʻoe I ka hale o haʻi. Pono e lawe pui kekahi mea me ʻoe. ʻAʻole hele wale aku. O ka hele kēlā ka poʻe uʻi ʻole. E lawe no hoʻi kekahi mea no ka hale. Eia kekahi, ʻAʻole kākou makemake e hemahema ka hale. Maliʻa paha he mau malihini e aʻe. ʻAʻohe paha lawa ka mea ai. ʻAʻohe paha lawa ke kapa e moe I hoʻai. O kekahi iho, maliʻa he kapa no a kā ke moe pū kākou me ia kapa. O koʻa kōili, o koʻa kaʻili o ka ʻohana, pilikia kākou I ka pō. Makemake ʻole ia hoʻi paha e nā kupuna I hala e pili kākou I nā mea o ka ʻohana. No laila, ke hele aku kākou I ka hale o haʻi, he lawe pū aku I ka lole, he lawe pū aku I ka paiki, he lawe aku I ke kapa e moe I hoʻai, he lawe pū aku I ka mea ʻai, e aho e hele me ka mākaukau I ʻole e hemahema ka hele ana aku. Maliʻa no haʻi paha I ka hele ana aku, he hele ka lole a lepo a ʻAʻohe lole e komo ai a hilahila ka noho ana I ka hale malihini. ʻOia ka mea I ʻōlelo ia ai ʻAʻohe Uʻi Hele Wale o Kohala. O ka poʻe uʻi a maikaʻi a pau, he lawe pū I nā mea e mākaukau ai. No laila, e kuʻu hānei. He wahi ʻopeʻope kaʻu I hoʻomākaukau ai nāu. He kapa nō, he lole nō, he pūʻolo mea ai no ka hale a he wahi poke pua nō kekahi. Ia māmā noa haʻawi aku ai a kainoa I kāna ʻopeʻope, puliki mailo kainoa. Ua hau ʻōliloa ʻoia I kā māmā I wehewehe ai iāia. Puka kula o kainoa I waho me kāna ʻopeʻope. Alohe e māmā eia ko Kohala uʻi ke hele nei. A hui hou e a ʻoia nō pipi holo ka ʻao.